ifechukwu kwuru n'ụwa nke ahụ ya ga-eme. Ifechukwu kwuru n'ụwa nke ahụ ya ga-eme. Onye bube Chukwu ụzọ, nwanne m ibube Chukwu ụzọ, broda m ibube Chukwu ụzọ, onye bube Chukwu ụzọ, iwelu Chukwu nyabụ isi na ndụ gị, ibube Chukwu ụzọ, onye m ibube Chukwu ụzọ, ife ụwa adịghị mma. Mmadụ kanye ya akala n'aka, akala chinyelu mmadụ ka na-akpọzi akalaka. Akalaka onye na-edu ya, Ifechukwu nyele ike iji kalesịa. Ifechukwu ne ga-abụ o, ya nwake ga-abụ. Eji na na na-eti egwu, wezi n'ike eti egwu. Ezi ohi chọba akalago, nwanne m chọba akalaka ye. Ịchọta ebe chi dele yi, ife ụwa dele yi mma. Na Chukwu kele n'ụwa debe, debe ya ka ọ ga-adị o. Na mbọsị okelo mmadụ ko kele ife ọ ga-abụ. Mbọsị amụlo nwata Chukwu ekwu n'ife ọ ga-abụ. Emenu mani n'ife okwuru ya ga-emelili. Ezi oyi ibulu Chigu ụzọ, oyi m ibulu Chigu ụzọ. Ezi oyi ibulu Chigu ụzọ, ịgbawu onwe n'ọsọ. Ifechukwu kwuru n'ụwa nke ahụ ya ga-eme. Ije Ifechukwu kwuru n'ụwa nke ahụ ya ga-eme. Ifechukwu kwuru n'ụwa nke ahụ ya ga-eme. Onye bube Chukwu ụzọ, nwanne m ibube Chukwu ụzọ, broda m ibube Chukwu ụzọ, onye bube Chukwu ụzọ, iwelu Chukwu nyabụ isi na ndụ gị, ibube Chukwu ụzọ, onye m ibube Chukwu ụzọ, ife ụwa adịghị mma. Si n'ụtụtụ gbagide mbọlụ abalị mgbe o nwere ife ọlụta, ọ dịzi mma. Mgbe ahụ ka o ji malụ, agbata m mbọ bụ ego nni.
Ọgaranya na-esi na chi o,
ife ime na n'ụwa bebe mele o, ife ime na n'ụwa yọbụ Olisa. Ọ bụ afịa ka ị na-azụ, nwanne m bebe ekpele. Ọ bụ ọlụ oyibo ka ị na-alụ, ọ bụ egwu ka ị na-eti. uzo onye olu aka nwanne mkpesi ekpele ike ife obu nile me o welu ndidi sobo wa neme numane ifechukwu bulu ke ga bolele ogbo ke we bulu odogwu koyi muji we zupori ewole egbe gbawunye oya anya otu nike we nazie nike oyi muje lu nke dibia we gwobu we bute ogwo ga-eji nwe nnukwu ego ọgwụ wee nabazie ya nwa emekata ọgwụ wee takwa isi ya ọchụ n'ike wee nazie n'ike ọyọlịma maka na okechukwu si obodo oyibo wee bata bụlu nnukwu moto nọta obu nnukwu ike wee nata obodo ụmụokolobịa na-etiri ya mkpu ụmụ agbọghọ na-achụ ya achụ maiki wee kelu na ga-eje obodo oyibo maiki wee jezi obodo oyibo wee bube ntụ ebe ọ na-eme ka omi tinye ọp aka gbalụ ya maiki napụọ na mkpọlọ ogwu wee nabazie n'ike ma ife nne m gbalụ mụọ ole n'ụwa nwa m achụ n'ụwa n'ike nọchụ n'ike na ana n'ike zolibe zolibe nza 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 ifechukwu kwuru ne n'ụwa nke ahụ ya ga-eme ije ifechukwu kwuru ne n'ụwa nke ahụ ya ga-eme ifechukwu kwuru ne n'ụwa nke ahụ ya ga-eme onye bube chukwu ụzọ nwanne m ibube chukwu ụzọ broda m ibube chukwu ụzọ onye bube chukwu ụzọ iwolu chukwu nya bisi na nye ibube chukwu ụzọ oyiri ibube chukwu ụzọ ibube chukwu ụzọ.